All right, Tongan Language Week begins tomorrow until the 5th of September, and the theme this year is Whakakoloa o Aotearoa Aki, Ai Whaiva, Ai Tonga, enriching Aotearoa with Tongan arts.
And our very own, proud to be Tongan, John Pulu, discovered an ancient art, a nose flute that's kept alive here in New Zealand.
Kua ngona a Tonga I Aotearoa I he reo o I Fangufangu.
Koe mea lea tupu pia fisfisi mua tau e tau koloa pia na e fia mai mo ngā wea ke kau helo ki mua pia hoko hoko mai he whangakui o au mai ki he kua ngan.
Au pehe e Daniela, koe whangwhangu ne whatu ia he senturi taha fitu. Pagu ilo honore o I he fasi o ngahi faiva ilo o Tonga, hange koe me e tupaki mo e faha I ula. Ne omo e ne siisi I, koe me area koe ni o gune whakahoko ai fatongi alalahi.
Koe tumu tumu ia koe koe, pia mo e ngā whaia oe whangwhang. Koe tau o tua mua, mo e whakatang, pia tu au mai mo tu whakaholo mai ai. Oa ki hono ki ono whakahoko, koe whakatātō whā ki e tui. Pia kui kai ke toi whakahoko e ai, ano, ai whaiwa tā whangwhangu o ia, I ha toi whetu, koe whakatātō whā ape.
Koe mea rea e ni oku ngāhi mei he pitu, oku whakawahawaha hono whakawawa e konga pitu, ke mau ai ongo kehekehe. Oku lahi mo kalasi kehekehe ai koloa peheni ai kāinga Māori o hange koe whangwhangu. Kaikehe, oku tairiri a Daniela e more ai whangwhangu koe uhi oku ikai a koi ai mahu inga ai mea reani ki he whonua.
Whai atu. O whai e fuoloa hanga noa, pia ku whai si whihono kumi ona. O tau tukat pi tatorua o mau ki he ngāhi whetu o tau mea I hanga ngāmisi mea. Kau ikai ke lava, ke tau ngā ue aki.
Ko hanga Daniela o a koe hono foha, ke ne ako o ilo mo poto e ifi e whangwhangu, pe augu toe kau mai mo hono kau ngā mea he fie ilo ki he ifi e whangwhangu.
Nau, tala mai hange o ku whee mau nau tau ke nau ki ai whangwhangu, ke nau ki yus.
Ko ia ai ke tau whakoloa ai tōu tangata tonga tutupu hake, ake e tau whaiva, hange ko iwhi e whangwhangu. Pe augu tau amanaki rerei e tolonga ai whaiva ai tonga I Aotearoa mo Tonga.
Koe konga mahu inga taha ia koe nikoe hono whakatolonga, ke tau pāsi lewa ki he hoko hake. He ka pau te tau fufu, pe te tau hanga noa, koe ke tau iro e tau tōruia, ai tau hanga koe niko tā pune mata pāmu, ai tau hanga koe niko o hangepea ku tauri aki.